If you don't know, you're gonna know what this mad mad brother Tom in action again.
Kuwa chaka salilio, ikoto woni ya ngole arapo. kuacha kasalilio.
Brother Tom, historia cheke. Anubo inyo, njara lilio teso. Nia kijini wani kawu.
We should style up.